Sungguru
ai huru eninda
landuru
watch my bed marnyasa
watch the dog on the chop in the duto kwane duto
dunda ludu
rakuru
warok
kendo makuru
watch my bed marnyasa
kenturu chulu kwane mo nalo duto
watch the sai ngima kendo tio bende obith Lion ligangla opowo chuny dhano kendo odonjo nyaka iye kama opogo e paro gi chuny fani kondudho bende uketo bura ni paro kod dwaro manie chuny mato watch the know ema wadwaro lando watch the know emonego wawachi mondo ochopi
Kedo gi jolok gi joma nigi teko kod ruodhi mag piny motimo mudhoni kaachiel gi lang chuny maricho ma ok mag pinyni omiyo manre uru gi gilweny mag Nyasaye sani mondo usir wasigu chieng malweny gerie kendo kusetimo duto munyalo to nunuang kapod uchung motegino
ikubed kochepe duru jochil
Chunyu
chunyu kwa leo
ndalo duto.
Chunguru, ai huru elindo.